Phenomene at here for Munina at Chin. As some of my quaver, Eba Church of Christ, Bible, and Humu, Juma D. Esso, oh, Radio Universe 105.7. Yet the hope was it, so here in Asso, a man our tree, a qua pro, about to ye bew. Well, send yanni and a pay, see em fa, na ye, and last ye, and shiny d, and you yam. No paw, a doye. Sede biya, gusi to nsu ni fwe 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 fwe, e gu ye so. Nyon po pe se oji wo, eti nwa se ama wo, e kwa wo fwose, ye nsachira ye. Na shen so se, enye wa hon ding, anan wo sika, anan wo ni mdiye, enti na, en kwenye e wo homa wo, en kwenye e wo homa wo se, ube sumno, e wo na kanyi na emu. En enti na, Church of Christ, asa ba wa kwa mu biyum, Elijah Maria to din say Bible e hwe mu Ebro mimi de biara no num ekosi no sia anopa o Radio Universe 105.7 ye jina petro hu me di kan ti enan yimudu ba akoso jumade Ebro ai ka se so bi ka asem a mano ka na se hopon asem so bi su sumo a mano nsum se firi ahode hopon adiamam no mi su so hopon anunyam Adini na emu, eni lunyam, eni tumi, wani dada. Amen. Yanko, ajena ni mu, mpaibu. Kron kron, kron kron, kron kron hen, asafi huwa. Aja utumi esu, nuwa doa edo osu. Aja osu, na okron, esi ni eme nyara. Ene mu, eni wase musu, eni osu ni asasi, ebaye. Eni emu ni eme nyara. Uni densia, ene bo adie nyara. Nde to son son, ena o homi fi u nyuma nyina mu. Wee chile o kesi ye, eni o meni ye, a o ye. Na wabe koso, ayin ya kupon, ene, eni de nyina kusi, dada nyina. Eje de wasi, suwa veyo su, ama de pebi achi ye biu. Na osa di ye kra, ama ye se akra ti asifuo. Koso fe yofun su nyina, che ye se ankra mkre. Koso fe yofun su nyina, che ye se omay gana. Kosi fa efun so chese osafo yentimi nse efata yentimi ntu anamo ensumo nia onsumo no kaikai no ma wonsem enkaikai no isa se enkwagye adwuma no enhopon kuto na wogye nipa nkwa sabri a wonsem bai bie entiasie ni yentimi ntu enhopon asemase yie yentu anamo ensumo se ne yese Itu ye mai gana shango pa wonsa wo. Koso tre wonsa wo mai so. Na asundye ma pa ye wei. Koso ma asundye nun kwen ni mu en kwen ni mu. Afi 2024 eye abapto afi. Ye so so koso ama gana adin kunim ewa osa kwen ye so. Na December 7. Ah ebe yi akendifuo. Ah ebe hyo mai ye so no. Bi biara ako ano ano sene se. Itu ayarefo nyina shehoponsa shehopon beton so mo so so mo yare itu radio universe mpenifo nyina shehoponsa se kosomo mdie awo betimde to machines ni nia afidie bekwanu nyina ara atimi adinkunim ama school yi itu adumayefo so adumay ha shehoponsa se obetron so mo so no obisade ahoro biara ale obi akoma ponso no hopon ayama wo oni enhyasee Na oni yenye asundye mu. Oh, Christo Yesu di mu. Amen. Yesama wakwa babio, Eba Church of Christ. Bible, ewe mu, juma di eso. Oh, Radio Universe, 105.7. Chro nama yi etuho. Enene nama yewi bibia ano. Uziwe nye mu kwa eno afre, Aba juma di no so. silvetti me a boa wi ye e wa di sua iguso eno wo ye no 0244 046393 0244 046393 e ye nama ye bie bibiere e chewa gwen a be fredi sua ba won ti ase no wati me abisa enam twasem so ayiwa no fefefe ya frem Joseph Afuakwa ne hopo aye adom beye na otwe enani me ne wo eye bible mu pensepense mu afa adisu aya tudin se the kingdom and the church the kingdom and the church ye behu ye se ye kase the kingdom a ejina ho ma eye indisuo ne hopo na edi wiase nyina so onene wiase so ne asasi efarebai ono ye niema nyinara nti otumi obibia so adebo ni nyina no ono bo ye nti otumi obibia so nti no ono odi bibia so ahemfo atumifo nyina opo ne di won so na ebedru mpempen so a ye si church eye asafo ye beba sa di chen we nyina so na esanse bible no mu nsem eso ne kron ne obutanti a ehopon de twon sem ne bai nti no ade biara a ese ye shaase na yesua no ese e firi baabi nyakowie baabi nti kingdom a ye kan ho asem yi enye si efiti prekope ena e baaye ne ehopon hihie mu no ne opese esi daache oyikire the D4 no more dinner, any di actually, and crophone in a arm new uno a car. Near bear pencil pencil moon who say, a nipper be trans as he swa. A hope all day a hymn to me, a ma warm say physical kingdoms. Ubiti say, Nebuchadnezzar. No pon a day a hymn to me, a ma. And to say, a car the kingdom and the church ya. Yen ti min kwati en kwahye bibia sofro gise ye hye wi nu ase na timi abie ye nti ase ani ti se enene da edi kan a odi radio no ato radio universe 105.7 a adisi ada pon so ana se the kingdom and the church na ebedu pempen so a ye hwe Daniel chapter 2 verse 30 to 45. Yan sign en kumbibri. No mne babono and near so and near so near to me at yasye ye. Any assembly heard Daniel chapter 7 verse 1 to 13 and answer 14. And also yen kumubibri na ebekoso and ye nizu kakra. Anna ye share bose ne. You have heard Daniel chapter 8, verses 1 to 27. Sa quotations are whole Romeo saying, Ewo, ni nina soa, efa ahini, a, na hopo onli share, a manfo onsa, titibrimu, a, na, e yen si si a, e, kwen ko si, Christo na hini ni na safwa, na, ebeba, enohon. So, you have heard Daniel chapter 2, verse 30 to 45 from which chimu no ye or say head of gold ejrahoma Nebuchadnezzar Babylonian empire sikatino ejrahoma Nebuchadnezzar our ye king anase ohene ewo Babylon ye tosu mi no or say chests and arms of silver no ejrahoma Medo Persia empire Medo Persia Empire. Now I shall also say modern day of Babylon and as a Babylonian Eye Iraq. Say Kasi Babylon Eye Iraq Sabri Aye Woho Ewo Asia. And Medo Persia no so na Babu no Echese Hunina Nebuchadnezzar eson ye daye na oson ye na refi daye no na Daniel be che daye na se no o che daye no sa che ase ye no o si ne koko enna basa eye dwete eno jina oma Medo-Persia empire na se kingdom eno no enemre mu no so he che kwan ya ewo Iran nti ye nhye no enso Enna the tosumi ensa was it the belly and a tail of bronze. Enu jina homa Greek Empire. Ah, enu na ohine anu diso no eye Alexander the Great. Ono so honinu mu no o chese ini yefunu ene na sene ye cobre mfrafra. Enu so Bible no eka ho asem ewo Daniel chapter 2 verse 30 to 45 na eka ho asem. Ene ahini e tosun nan wo dai ni mu. Ah ni ko ni eso ye ehuni no. O se it legs of iron. It feet partly of iron and partly of clay. O se eno so jina ho ma Roman Empire. Na Roman Empire no se ohwe Roman Empire no se ne be sha se e ye 27 BC ah meaning ye before Christ eno no sha se emra ahini ahoro ndibwa kweza ahini ba ye Medo-Persia ahini ba ye na Greece enso so ahini e ba ye na Roman Empire ahini ba ye no Roman Empire ahini no se ohwe da ye nimu yi pa o se ni na bi ye dade ye ene dote ye ene crave a mesimesi na se ahini ahoro be sori wo Roman Empire nimu nti e sha se BC 27 no na wie ye kra ko wie 476 AD. I had the year of our Lord no. And then Roman Empire no, every year a cobay. Oh, sad I ya. Nebuchadnezzar, a son ye. Din tough ba, and no. Now Daniel chapter 2, verse 41 to 43 no. Ye be who ye say, and nine swane, and nine that dear din dot here, dear frano. Age na woman say, Roman Empire no ayefu bibiri be sori e den afimu aba ti se wo hye no so a Herodi en Yesu penso Herodi baaye Caesar e baaye se ahi ayefu bibiri sori fimu e baaye e wo saa e kwa no so Pilato numu ni omo kika hu nyina omo baaye na Daniel chapter 2 verse 44 and 45 no ibesue hu ye se ose dae no ehye nkom efa ihopon ahini a obesiesie isas ose na ahemfunu nani mu no ihopon be ma ahini a orense ne da na se Kristo ahini na ebetu sa ahini ni nyinaa de agu nti ibehu wo sa ekwan so ene e ba Daniel chapter 7 verse 4 to 7. Daniel chapter 7, verse 4 to 7. And also, you behu say, Daniel ankasa ene son sa da yeno. Yidi kaya no diye, Daniel chapter 2, verse 30 to 45 no diye, eye Nebuchadnezzar ene son sa da yeno. Now Daniel chapter 7, verse 1 to 7 no diye, ene the verse ni nina munchi asye no. Daniel ene son sa da yeno. Na daye no a osuye no ejina jata ene sisile ene osibo ene aboa ne huye ehupa nti ose didi kan no a eye lion no ejina homa Babylonia empire a ejina homa Nebuchadnezzar aye jata no ena Medo-Persia aye bie no a eye sisile no ijina homa eye Medo-Persia empire ena lipa lipo na lipan eno nso eye osibo ejina homa Greece empire lipa eye osibo no ejina homa Greece empire ena Roman empire no odaye adane suye no si terrified beast o si aboa mehuye hu na ne hu ye nwa sana daye no Daniel esunye ono se jina homa eye Roman empire. Now Daniel chapter 7 verse 13 and 14 o isu where the be ho o si the ancient of days ah o le ba twi kasen mu a o si de ne na ache se babu isu the ancient of date and now say de ne na acha the person ocha ne say we hope on na ne na ache isan say obie ni ho one no na o ho de daada ansa na o bo wiase nti dai ne mu no Daniel e kan say onipa ba ena murukum ko duro de ne na ache ho na say e refer to God e a wo ye nyakopon na se o she da ye no sunu mu anso a o Daniel chapter 7 verse 13 and 14 wa o se the son of man na se onipa ba no a o no na mununkum wo no a okoji tumi no ejira ho ma Messiah na babu mu Messiah no eye Jesus Christ nti e ka se babu mu Messiah ejira ho ma Jesus Christ. Enti, the four beasts represent different aspects of human governance, and the Messiah kingdom will ultimately triumph over all human empires. O se emwa nae noa, ijina homa enipa nisuo a efa ahini ahoroa ebe bano. Na yue yekura no, Messiah ahini no, ebedin kunimwo enipa ahini eso. Enti Daniel chapter 2 verse 30 and 35 45 no ni ebobo so ebesua ehunye enie we no ni dai a ngopo yi kire eye Nebuchadnezzar we no ni dai a ngopo yi kire eye Daniel se Daniel ehwe daye na onkyrasie ayeye bre ne ebesi we no mu no aye ka ni nyina no de ehunhi atitiru ne se yehopon de tumi ni nyina ema sa ahemfo yi nyina yehopon de tumi ema sa ahemfo yi nyina e wo botaye ntia yehopon de ma wo enu nti na obia mre eduru a we betunu efi ho beson daye no enkyase a yehopon ema Daniel ekyekye ni nyina ase ene yebeko Daniel chapter 8 verse 1 to 27 na emu wapa enti mesa bibiri se yebeye krado na yetie na yehu senye daye no nimpempe so etie na shele nse saada ye die esan ye daya Daniel a ye vision ni swadi hu a Daniel yehopon eyi kire no se ne be ya obehu yehopon botaye a ehohoma daachi da eye vision yi Daniel chapter 8 verse 1 to 27 no eye vision a yehopon eyi kire no efa emoa ahoro mienu eho o se ram and goat odwanini ene opapu saada ye yi ejina homa ahinie mienu a eye Medopersia kingdom na se empire ana de toso mienu nso ejina homa eye Greece empire se oto ho ase na ohe de Bible no Daniel chapter 8 ebe kan yi a ni titiri uno chere so se na Nebuchadnezzar Medo-Persia kingdom and as empire no abetuna firi ho nti eye Medo-Persia empire no na edi sa wiase sa abre no na eye Greece anasi Greek empire ebetu no no enu achi no na Roman empire ebaye sɛneɛ yɛhu no Daniel chapter 2 verse 30 to 45 Daniel chapter 7 verse 1 to 7 no wɛdie ɛyɛ empires mienu Medo-Persia empire and Greece empire na yɛkɔ twɔnsɛm no ne yɛhwɛ sɛneɛ bible no ɛka ɛtifa twɔnsɛm no Daniel chapter 8 verse 1 to 27 Ose, ohe besasa ahinie afi a etoso miensa no mu no. Uyi eniswade hu bi kyerɛ me. Daniel, akande a uyi kyerɛ me no akyi. Na me hu no eniswade hu mu sɛ na me wɔ Susa ahimfie a ɛwɔ Elam asase so no. Na me hu no eniswade hu mu bio sɛ na me wo asuo yura ho na me ma me nso me hwɛ na hwɛ odwanini a ɔwɔ ɛmɛn mienu egyina nsuo no ano na mɛn no woware na baako woware sen baako na deɛ ɛware no na edi akyire efiriye me hu odwanini no sɛ ɔrepempem kɔ atɔyɛ ne atifi fam ne anafo fam na abo biara ntumi nyina nanim obiara ni ho a obegye obi afiri ne nsam na oyɛ sɛdeɛ ɔpɛ na odi akukukusɛm na mem na nani guso na mani guso rehwɛ no hwɛ ɔpapo bi firi atɔyɛ bae a na ɔnam asase nyinaa ni na ni huhu ka efom na obapono wo aben a ohwa eso ni ntem na ni ntem na oba odwanini a owo emaminu a mehunu no se ogina esuo no ano no na ode ahoden tum rika hia no na mehunu no se odu odwanini nchen no na ni bre ni so na opim odwanini no bubu ni men yinu no na ho odin biara eni odwanini mu se obegyina nanim na oto no twen fom na otietia ne so bibia ni wa obeyi odwanini no afri ni nsam na opapo no ye kese kukru kudru ni mpempenso no aban kese no bui na bankese ni bui na menan a ohwa esoso efifri na namu chechre osoro mframa enan na banke tua bi firi emu baakumu bai na eye kese broso chere anafo fam ne apueye ne asase fefefe no na eye kese kopim osoro asafo na etoto asafo bi ne nsoma no bi gu fom na otietia won so na ma ne so kudru asafo no safo hene eso na oyi da afode no fi nanum nanim na oto ne konkron tabia twi fom na ode edom si ho hye da som no mrato mu na oto no kre twen fom na ye ade na odi yi na meti se okunkun ni biri kasa na okunkun ni no fufuro ka kire obako a orikasa ho se da ben na da sumne vishei mrato a ode kunkun bia ne asafo no ema se untieti aso no adihunu beko akusie 14 Daniel chapter 8 na oka kire me se ebekwa akosi enumre ne anopa mpe mienu ahasa ansa na waye kunkun bia ho yi na me Daniel mi hu ni suade hu no na me pray se meti ase no hwe na obi gina manim se obrema nsaso na meti onipa ne hero isua no a ofe no se Gabriel ma oyi nti adehu no ase na oba de mi gina ho na oba ye no mi suoi na me de manim tufu fom na oka kire me se onipa ba hu ase na de hunu no fa ewiye bre ho na one mere kasa no meda one mere kasa no meda na ho na oso bi mu e de mi gina me na so bio na ose hwe mere ma ohu nia ebeba abubu ohu achi bre mu na efa ewiye bre a wahye ehu no odwanini a ohuye no ewo eman mienu no ne media ne persia ahemfo na papo a oye ohemfo no ne hela hene na aban kesie a wowo ani ntem no ne ohene a odikan na die ebui a enan fifiri si enan mu no ahenie nan besore omanu mu enso enru kan die no ahodin na wo ahie no achi brem no emratofo awie wo ade ye no ohene a nani ye de uhuye nsem mu ye kusu no besore na ne tumi mu beye din nso enye onorana tumi na obese ade ama no aye nwanwa na obedi ye na obeye sedie ope na wasɛe ahoɔdenfoɔ ne akonkonfoɔ man no 27 Daniel chapter 8 na anitie nti ne nnaadaa bɛkɔ so ne nsɛm na obedi n'akoma mu akokokusɛm na obɛfiri nkurɔfoɔ bebree awora asɛe wɔn na ɔbɛsɔre atia ahemu hwen no nanso obɛbubu a enye onipa nsa na ebebu no na nwumre ne anopa adehu a ukae no ye nokre enti so anisuade hu no ano lefa emripi na efa emripi ho na me Daniel me yesumo na me yare enabi ansa na me sori maye ohwe adwuma na adehu no eye me ahudwiri obiara antumi ahum amen. When Daniel chapter 8 verse 1 to 27 emu wa pa ne hu hia se ye beye ne enti a making kan ni nyina na ese wote ase e omu se ebi wo ha emu nti ase no unya hu ni yi nemom no botae ne se ene ebinom de blackboard asi ho ana oma yesa honi ni san sanchin nyina e kire se afi na ebeba chirun se aba atwam abedi juma atwam na ni purpose ana se le botae ti e baaye no ena me no mi yenu e se yesa kohwe se alentina sada yi ana se vision eba ya emu chichimu ya chichimu na abasi na obote ntia nti se ohwe mu chichimu no a Daniel chapter 8 verse 1 to 27 no is a prophetic vision that contains several elements is prophetic vision that contains several elements eye nkom hyɛ di suade hu a anima piwom hwɛ ohwɛ Daniel chapter 8 verse 1 to 14 no a Daniel vision of a ram and a goat Daniel okay chapter 8 verse 1 to 14 no a ɛkasa fa ugwama ene opapo na se aponche ene obeti ase goat aponche e kasafa ehu ene ase ohwebi mu nso a Daniel chapter 8 verse 15 to 27 noa ene nso jina ho ma Gabriel interprets the vision. Aye, obofo Gabriel. Ali suwa dihu no. Eno ochirasi. Enti, ofa Daniel chapter 8. Verse 27 na, yachimumi yinu. Verse 14 no ye, daye nankasankasan. Anase vision nankasankasan. Ena 15 to 27 no suye, daye no, anase vision no, enchilimu. Aye, ali suwa dihu no, enchilimu. Na yekenkae no uhu se odi nkromi no ene si ho Medo-Persia empire ene Greece empire na ndio pese ochira ne se sa empire si mi yenu yi eye Greece empire no ebetu Medo-Persia no na se Greece empire no ejina ho ma goats eye aponche no menka ne sa ena ram no eye odwanini no ene jina wo ma Medo-Persia empire na ohwe goat no na hoodin ekutia eye odwanini no na ze ne tia wane se Greece empire no ebetu Medo-Persia empire na ye Greece empire no ose ahemfo ahoro enan efimu bae ose ayefo enan efrimu ebaye na ayefo nana efrimu baye no ba ko wo ha na ntimu ye den pa ba ko wo ha na ntimu ye den pa na ba ko na wo ha na ntimu ye den no eye jufuo eso she no se efa we hope on man a ofa wo no a na israfo is a phone no nante ya de ne som ene na mamre e ma wo sa quotation yi ebinum e kira si e foforo se ohini bi ne be sesa eda ene mre ene ne keke ka hu nyina nanso sa ohina ye ka ne wasem ano oye Greece empire no muhimi ba ko no ono ena Israel fo esom obebraye obebande eye Israel fo esom ti se sabbat eno mo festivals bebre ana ewo ho sabre no na sa ohine no eye Antiochus the fourth Antiochus the fourth odi egogo obehu sa ohin ah osol free eye Greece empire ni mu no o saabre no ono na obesesa eye Israelfo som kra iti ono na obesesa enya fie na ebeba o abade da o iti mo bi na da o sa kwa no so wo de bobodia na study Daniel chapter 8 verse 27 enta making kan ni nyina no se betimi ate ase yiye isan se efa ahimie ho asem a ye be ka ho asem enche biae nti o se sa kino Antiochus the fourth a oye Greece empire no ahimie ba ko no ono ba ya o ma Israelfo ayedufo no o mo ho chiri o mo osom yie pa ya we wose mokra ewo mu ni se ohwe abakwase mu a abakwase mu kire se saa ohene no kronkron bia ho no a ota no si ho a yahopo akyere Israelfo no se omomfa udwan lantwie emafode no ono die abususem no se odi preku enna ebafode e ho nye se wokenka se mo se brafimi obeye niema enye sa breno ana ye kenkan eno no ti sa ohre no e beta juda fo na nipa eya omumra eya tora a ejira ho ma Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy ho ma no 5 books of Moses no Israel fo ni ho agro kra na so sa ohre ebe brawo obe brawo se eye omutura no eye books no ehu hia se omudibeji juma kra ene afahye ahoro bibria na jufo no esom wei ni Daniel chapter 8 verse 1 to 27 emuwa emu summary eni emu chichimu a ehoho ni jise ofa Daniel chapter 8 verse 1 to 27 noa ejira homa ram and goat ah ejira homa Medo-Persia empire na sa ejira homa Greece empire sa empire si nyina abawiye ni e kanu Daniel chapter 2 verse 30 to 45 no ah ne ejira homa Babylonia empire Medo-Persia empire Greece Empire and Roman Empire no ni nyina dwumadie abawiye ena Daniel chapter 7 verse 1 to 14 nso ah eno nso gyina homa Roman Empire Medo-Persia Empire and Greece Empire and Roman Empire no eno nso ni nyina abawiye ena yabehu Daniel chapter 8 verse 1 to 27 nso ana gyina homa Medo-Persia Empire and Greece Empire no ni nyina abawiye daye ene aniswade hui dreams and visions ni nyina wo ne botai a hopon ma ne bae botai ri nyina ne se hopon no de ahini etumi ema enipa odi ma enipa se woni amaamaama eso nanso na ne butae mu no ode ahini a ebeba ense da ene bisi ho o si God of heaven will set up a kingdom o si osu yehopon bema ahini a ore ense no da nna yedu sui ntimida se pa se wo ye aso be na otwe enan no aka me ho ni ahwe Daniel chapter 2 verse 30 to 45 ni asa ahwe Daniel chapter 7 verse 1 to 14 ni asa ahwe Daniel chapter 8 verse 1 to 27 butaye na ebaye no de yaka na o say God of heaven will set up a kingdom o shi yakopo bema ahini a ore se no da enu na Daniel chapter 2 verse 44 and 45 no o se na ahenfunu ndade mu no o su nyahopo bema ahini a ore nse no da na orenya na ahini e ma oman foforo bi so na ebebubu ahini ahoro no nyina agu ama no asei na no die ebejina da enu nti se die mi hu se obo a ensa enka ti free bepo no ho ne be bubu da die cobre enfrafra e fa dot dot gite ni sika no emuhumu no sara na ehopon kese no akire ohin die dachi ebeba na daye no ewum na nchiase e nokre nti we ni daye no nchiase ye wene daye no awiyeye nti ose ahini a ense da ebeba nti afene ebehwe ahini eku a ense da a ebe bubu sa ahini a yebobo osu nyinae ose asomafo no ebedi ho adanse ye saa se ohwe edisem ti dubako yimu dunum no. Revelation chapter 11 verse 15. O sina obofo a otoso enso no hihye ne totobento. Na eni bi firisu jiji eso se wiase ahine no aye Awurade ne Kristo no dia. Na obedi hin da. Amen. Adisem na eka o. O se obofo a otoso nso no ehye ne totorobento. Na yegie no jiji esoro se wiase ahinie aye yen Awurade ne Kristo no dia. Na obedi hin da. Inti ahini ahoro a yesua warde a ebebubu ye nyinaa no ose ne bwat neza da ya ose ye no ose ohun se ebuo bi firi soro a ensan kuram ne bebo ohunni no na ase ne bubu no muhumuhumuhu ne beye obotan kese se sana eye yesu ahini no ena be tu sa hini wunyina agu. Last week obi kan say eye physical kingdom or spiritual kingdom eye both. Christo ahinye no eye physical kingdom and spiritual kingdom enti no si wiase ahinye no aye Awurade dia okase wiase ahinye no aye Awurade dia yo pese o kyerɛ ne say eye physical ahinye enti wote so yedwasi ohene yedwasi oman so wusi so se wusi Kristo na hinie no so ah Kristo ne di wiase nyina eso na huma hinie no de eye seti a obeye no waje Kristo adi no watu na mon ne abo wasu na obeba Kristo huma hinie ni mo ah eye asafo no ah eche bia ebeba. Na shenu so se adisem no se wiase ahinie no aye Kristo dia wiase ahinie no woteso a aye Kristo dia enye otumi nti na woteso. Matthew chapter 28 verse 18 to 20 no Yesu sori fra ufuo mu no asem obeka kye na suafo ane se we hope all the osoni asase zumi nyina ma no nti asase ye wo ho yi ene su e ohui tumini ni obia nsem ewo Yesu Kristo nsem nti Kristo di ahimie nyina so physical and spiritual huhumu nso na safo no e huhumu ahimie nti mra egu so eye pensempensim no yebeba eno so fakutation a ebekan na ebra wiye na ye nhye no nso na ye hopo ne pa ye wuram ye behe Kristo ahinie no sene tie ene Kristo na safo no sene etie chokutation ne ye kinkan ne fa mawiye na bibia fi ba ye ene lesia no a wonti ase me bia homa no na wafre abisa. Hebrew chapter 12 verse 28 Hebrew chapter 12 verse 28 or see, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptable with reverence and awe. Or see, enti enam se yenya ahinia emusuoyi, mayenfa asedambra, enfa so ensum nyakopon ewo honhom ennukrem enti weni edisia no. Daniel chapter 2 verse 30 to 45 Daniel chapter 7 verse 1 to 14 Daniel chapter 8 verse 1 to 27 enisua enie ehine ni nyina ba wieye. He said, "Hini e oho, physical and spiritual no, eye Kristo ahinie. Se mi bichi wa dwen a 0244 04 63 93 eye nama ya bie. Ni e chire wa dwen e fure lisonu ba ya wonte ase no. Ma bie nama no. Obetimi afre abisa. Na emunte ase no. Igina twosem no so eyi wa no fefe fe. Aha e Radio Universe 105.7. Eye Church of Christ Bible enhwemu na ogusu eti no. Emi na so se meje ofre. Na bibi e fure lisonu ba wonte ase no. Otimi afre abisa. We die ye be hu se wi asia hin ni nyina no aba awie. Hello ma wa chin ye fro se next of river mo gidi ma wa sem ko Okay, me da se un sam ni yemi no se ne kwa gneza o sa ba fie ana je tosim yi no o ye bibia ese hopon ni hopon chira o e be ko so enu asa aye benzin benzin butimi afre 0244 046393 eye nama ya bie aha ye Radio Universe 105.7 eye Church of Christ Bible ehwemu ena ugusu etie edisia da prono so no beye na otwe enani no ena yaye pinsin pinsin mu. Hello ma wachi e fro se na okusa fifa but already no e ma e feedback ya adwum na e beto nka. Hello
e fe mi dale prince bugu ya sheda
mo daniel ma asem ko
we de e da mo se ni mo cheche pa na di america ni se sa adisia we Ti asia ebe mo ati nyame somo ase ene kristo som ase taara.
Aha, Radio Universe 105.7. Church of Christ Bible enhwemu ena utie no. Emna so say the film by I want to see no. Ubetimi ahwe 0244 046393 nama ya bi. Ye nhye no so Kyerɛwsɛm no asua no. Ese oto obo ase na obo modia efri baabi beduru baabi Bible ni nyina ye 66 books yo apam dada no eye 39 books ena apam foforo nso ye 27 books ufuntum ni nyina ebe ma onyame som no kwahye aba ho nti ye nhye no so. Hello ma wachin ye fro se next of river mo Thomas Mason ko
ndato
aha
mo chicha mo chene mo to mo su but
mo
Okay. Yo, yati. Hello.
Hello.
No. Hello. Ah, tiens, on peut dire quoi? Hello.
Good morning.
Morning, Patrick Frost, say next of me. Na adisua na yesua no ye ba ha ye brɛ enye kwa kasa ye kasa nyina no ne ye botɛtɛ chi nyina ne sɛ ye bɛti yakopon asemase enu nti ne ye sɛ bible enhwem na yehwɛ bible no mu ye bɛkɔso ahwehwem ne atimi akwani mu nti aniafo a mofrɛ nyina no enye nhyira ema mo na titiru Ni anamu amu frese, baby amu wano, ya na frequency no, imu ye chichi no, mufa encheye, mpinifuo gusua, omu tutu bibiara, ama Radio Universe, akwe nimu, na bibiara ubiya, ubiya, chichi, semno, etubekwa. Ye chua magwini esiso,
gidi se omutie nti omo nhye no so osa kwa no so nti na otwe se ne besa toa so igusu toa so nyina no ne enkoyi no modie mon freye ele na matudwa ma fre se ene se ankoyi nti anamo be na ye tu for next time yetimi ayesa ensakraye no nti Daniel Thomas na amanfo na set munsema mu fe nyina Gideon ena ne titiru questions bi ba ya eye set nso ayi ano ewo se Nebuchadnezzar oko nwura mu no osa ba afia na oba afie na nani ba na ho so a oba afie no oba hye hopo anu nyam oba hye hopo anu nyam ma hu se unya hopo na osu ni asase wo hu yi ono boye we ma enye di siamma yen se siedi usi tumi bisua enye wo o enye wa na odu hu kosi ho eye yakopo tumi eno awa ma o se kotra ho ne di nipa so se wudi akokoko semo a ebeba wieye na de yare ho se wa wie ne beye tan wa wie ne beye nkuasee ti se wasi nipa bi so se di won so a enye wa ho ofe enye usika ebi sika kwa na lekoto ya enuno ya opo na ma hokwan na oteso ye ne epa nipa beza antu sa na mo no ewie ne bone kodane aboa aboa se sot pepepe no koyeye nipa na ho so no o sai ba ifie ebe she hopo alunyam ena wo san bisa se enti ale papa bi ani ho a nipa beza wanye she so ya papa a ne so se hopo ani o ya papa e ma ne so ye hopo ani impo emra Daniel ye chi omugu jatabum no ana se Shadrach Meshach and Abednego do mugu jatat ye do mugu oja ene ye ja e dere nu no nipa beza ohu se nipa yi ohu ba bia tochima no eno nso opija wo wo ye papa ene se hopo ani na na homa so ene ni ma o ye ye no en na daye na osu ya ni re fi daye no na le nchase ye so no onim no hopo yi kire eye Daniel na okwo kire ohene daye no no sa akirase ne se na hinie no betu agu na ma hinie foforo aba de se wotitu mi so a wotitu mi so a bomodia ni di asempa ne se hopo anu nyam ye hopo ne pa na otu se ene afeni ebe kwa Kristo na hinie no ene na safo no nti twoto wo na chere nso pa ebetimi aboa Church of Christ ena wati yenken Ghana ye wei Church of Christ ewo Ghana kubria so Greater Accra so ye wei Church of Christ ewo Borno bia wote so ye sum kwasie da biara nti ye bia kuma ma Church of Christ ewo Kwame Nkrumah Circle ufri telese a na eye Vodafone no a ubekan edan nan ne eto sunnum ne ye Church of Christ and Sound Road ye sun kwesi 9 am ekosi 11 am nti eto sa frɛ obia ɔkyena bomodia na bra ne nyina mbum ensu yakopon sɛne ɛsɛ ye wo deaf ministry wo hɔ ɛyɛ asutifoɔ somsom kokra wɔdo ɔnsa to nwom wɔdo ɔnsa bompa ye wɔdo ɔnsa kasa kyerɛ wo dise wo bi ɔsa ti bi nmu a ye kanfoma wo sɛ fa ne bra no zibe ti yakopon asɛm ye nkwa gye ma ne kra da bi akyire ye san epichu wo UTV UTV ne so eye mimi de biara 6 am ekosi 6:30 am etimna anu si anase si aboyi be biara ofo ahu bia fa UTV ne to UTV betimi ate Church of Christ nka ewo adishiemu ube shea ibio na ochi sene nunum ekosi no nsia anopa eye 5 to 6 am o Radio Universe 105.7 Church of Christ ama munyina ache bio esama munitie nyahopo enshirawo nyahopo mo ho ban nyahopo fa onko no fa omra asundie mu ye firi ha ubetimi afre me ewo namba yi so esa ye WhatsApp number Say won't me fra na but me o WhatsApp me and also your voice note a. O betimi a WhatsApp me and also fra me and now your voice note. E betimi atonka 0243 219844 0243 219844 0243 219844 Hey, nama obiti mi afre na bibiere eche wadwe no yakoso no waye mpensempense mu nyopo enhira Patrick so mimi afrimfuma ema ye nyopo enhira obiara oye asutie ema hopo asem ebeche mu bio na otsene ye frem Joseph afu akwa me hopo asem ebrewo nyopo oche ni ma nyopo mo ho ban nyopo onko nyopo omra asudie mu o Kristo Yesu di mu amen.
Oh, yeah, boy, I'm so cool, cool.